kutosha. Kama maandamano yanaanza kuseki na kicha.
Thank you.